Okay, we have a quartet. We have Steven Johnson, Justin Howe, Mitchell Lamont, and Lenny Escobar singing Loch Lomond. And I'm Tate.
I'm James.
And we're going to be doing
the master ceremony for the night.
Yep. So welcome to the stage.
In a world where four men dare to change the world, Justin Howe, Mitchell Lamont, Lenny Escobar, and Steven Johnson, we start an action-packed musical event, Loch Lomond.
By yon bonny banks and by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch Lomond, where me and me true love will never want to gain, on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Da 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 da
On the pony.